nansi inhliziyo yawo. Thatha naluthando lolwakho. Thatha nansi inhliziyo yawo. Suyiphathe njengeqanda. Sithandwa ngithi ngabo. Ndiyasithandela apha kuwe. Beyiba ndithi ngabo. Oh, tell on the now.
Did you tell?